Okay bafethu. Ngiyathemba niyaphila lapha emakhaya. Ngiyathemba bafethu niyaphila. Uba, uyazi ngicabanga la. Ngicabanga ukuthi ke sprinkle noma skandi namhlanje.
Ha?
Sprinkle noma skandi.
Awakho.
Ucabanga ukuthi siqale sishaye ba.
Yazi bani bengihalela ukuthi nje siqale ngaye okwamanje. Awunayo imfezi lapha.
Khona umfezi. Khona ugatsheni. Cha. Baningi nje bakhona. Hayi, angiqale ngogatsheni ibhodlela. Ngiqale ngogatsheni. Awuthi zokufana ngefoni yakho. Oh.
Okay, ke phela inamba yakho bayazi.
Uzobona. Hayi, ibhili tele. Inamba lapho ke. Uthi gatsheni.
Manje ngizofuna ibhodlela no.
Yambuka.
Yambuka.
Yeah.
Yambuka. Ah, gaphona. Simwane. Simwane. Ah, gaphona.
Yambuka gatsheni. Bafethu. Sa. Salo kuzo gatsheni la.
Gaphona gatsheni. Aw. Na akho ukukhona futhi gatsheni maskandi.
Okay. Hello ya. Asifuna umfezi.
Hey.
Asifuna umfezi.
Hey, yaqhuma kuyaphalaza
lokho. Asifuna umfezi.
Yi kahle. Kodwa umashobane bakithi.
Awumfweni kona.
Ha, umsilikazi wadla umuntu wasenyaka.
Siyamkhalela ke manje umfweni. Siyamkhalela ke manje. Thengisa umfweni. Yebo sawubona.
Yebo njani?
Siyaphila. Ngabe ngikhuluma nemfezi emnyama?
Ayo.
Buti ukhuluma no Bishop Umbuli.
Yeah.
So la wemfezi sifisa ukuthi sikubhuke uzoperforma la enkonzweni yethu. Ngise Richards Bay kahle ngokwebandla lami. So mangabe sikubhuka mfezi mhlambe besifuna ukubheka ukuthi umuntu obhizi kanjani ngama weekend ngoba besifisa ukuthi uzoperforma la kodwa ngokohlelo lwethu la umuntu uye fike ngayizolo ezoperforma ngakusasa alale khona enkonzweni. So kuzomela ukuthi mawufika sikutshele ukuthi uzokwenza njani ugqoke kanjani. Besinesifiso ukukhola 100,000 kodwa singazi ke phela ukuthi ngokwebooking yakho umi kanjani.
Oh.
Yeah. So ibandla li recommend kakhulu ukuthi sikuthole.
So awujena ukuba kanjani?
Ya kuzomela ugqoke uStar Black. Sisebenza ngoStar Black ngoba thina sibandla leli elikholwa emkhathini.
Oh.
Ya iDevilzim. iDevilzim so sikhonza emkhathini. Abekho abaculi abangazi befike la kahle kahle wena nje ubungafiki. Ngoba ke thina sikhonza emkhathini nje. Abantu abaningi ababuya la ebandeni lethu bayaphakama kakhulu ngoba thina sikhonza ngalendlela ehlukile kunami ngenzinga inkonzo.
Hayi. Hayi yabo amaphuthe. Esinze ucala ntulo
umuntu. Ufisa ukuperform.
Awu.
Ufisa ukuperform.
Hayi. Hayi yabo futhi athola abantu.
Kanti ubuzofika nje uthola ingubo ezimnyama ongayiqoka iunder ulale ngakusasa uyavuka ke uya performance kune 100,000 wakho yami ayiqoka iunder la ebandleni
ayizathola intombi eningi
ayizathola
yena ayiqoka la mina ayi ngingena la ngiqoka ayiqoka nomfazi phela.
manje mvezi ngoba phela la emkhathini sithola number yakho suthi wena obaliwe njengamanje manje senze njani ke manje ngoba phela emkhathini number ziyafika sifike siselect
ayi kwathele la emkhathini uthi ngala ngohoyita ayi ayibonile
Hey mfazi, usang man, uno pilito bafa ngiyakupranka la.
Hey,
mfazi uno pilito futhi khuleke ungazuthuka ukuthi olabantu bazongibhuka abantu basuka emkhathini usathana phela lo.
Masho bani ubanqunu ubanqunu yena
mayinonkosikazi hey wazangihlekisa wapha awunendaba nemali ukhuluma ngokuthi cha thola nomunye ngirathi
yashiwa
tu ungayigqoki anda ufuna ugqoke ingubo zemnyama
hayi cha nto bayiningi hayi hayi
Hey, kunungile wakabu right kodwa. Ngisafuna ukushaya ugatsheni. Ngisafuna ukushaya ugatsheni othi ngimzama ugatsheni.
Amkhuleke, ayokhuleke.
Okay, ngabe yami kulungile afube right.
Ciao, kambe.
Sure.
Hey, ngizama ugatsheni.
Hayi, kodwa phela into ngichazele masho bani? Ngathi mina hayi, iunder phela.
Hayi, cha lanto baby. Into mina ngishita kaqhoki nathi. Bathi sasazama ugatsheni. Hayi, bethi sabuka la. Ngishaya 60. Ugatsheni ngimthole ngampela. Bani ufuna simshaye? Shows me off.
What's my name?
Shows me off.
Hey, that's my show. I'm not today.
I die. I get it.
I was on my cookie and I go my no cost. I was
on my cookie. That's on the money. We are going to have a good and a food booking. I'm saying,
hey, food booking. I'm saying, hey, I think I have the
Yeah. Sizazama ukuthi la sitholeni
Smirnoff.
Sitholeni Smirnoff. Simbambe ngolayini.
Smirnoff. Nazi phala akumeth.
Shaw Smirnoff.
Shaw Falkwan.
Yebo. Yebo sawan. Yebo ngabe ngikhuluma no Smirnoff Gumede. Yebo ukhuluma. Ya ukhuluma no Bishop la Untuli. Ya ngila eRichards Bay ngokwebandla esikhonza kulona. So besifisa lapho Smirnoff ukuthi sikubhukhe la ebandleni lethu. Asazi kule weekend umi kanjani le weekend siyakuyona. Yebo uzophefoma la ebandleni. Yebo ngesonto but into ebesizoyifisa besifisa ukuthola ukuthi i-quotation yakho imi kanjani bese siyakuthenga nendlela ozokwenza ngayo ngoba la ebandleni lethu nasikhonza emkhathini. Yebo. So sisebenza ku-developership. Cha, Smirnoff, sicela ukuthi uthi ufuna malini. Sokunika imali abaculi abaningi zobefike la. Hey, angeke phone shop. Wathi ke mfana la phek.
Yasayibamba. Yasayibamba.
Yasayibamba.
Hey, abantu bakho manje basabamba.
Kusona.
Ah, bakho manje yabasa. Yasayibamba. Oh fuck. Oh, no fuck, abantu bakaqwabe baba.
What's Smirnoff? Smirnoff? What about for Gat Lalis and our nobility to put in your prank and come here? Hey, what's on that? Ute, I'm in front of my cash on moon, you sharp. I'm going to go to the house. Indefune sithole bafethu kufanele sithole ukhuzana kufanele sithole ukhuzani nomthandeni bese sithola no Ali Mgube
no Ali Mgube
simtshethe emkhaya balela la sizomisa iqala iplan yakhe bafethu okay okwamanje yilabo bafethu sibathole okwamanje ngicela ni comment eni shoot sprint abantu olandelayo bese ningakhohlwa ukusubscribe ku channel bafethu. Siyathanda kakhulu.
KK ke lo abangamazi, KK lo.